bino kinasudde wange muchiro ne wora banke denze sebase wali wachiroto kinalabye wange mutulo ne chimpa wa mulate mutulo mbubiri wansi nomsira masaba kukamira mbuwansi akamba bintu byansi tebi mwema samu mukuja kosikati mbuya mugambye kirira 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 paka wansi kirira kirira kinyoze paka wansi kirira 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 paka wansi kirira.